bwe tubanga omuntu ogenda mu menstruation omukyala yenna ovulation ye taking up place nti kantantira ku lunaku omukyala lwagenza ovulation obala ennaku 14 okuva ku lunaku ogendeddeko omubiri ekibuzo nobala ennaku 14 that means